Kada gamriya mana
Allergy
me wai
kaji me ke trendy
corona
eh
Allah ka tsare mu
ke tsare mu
da corona gonda mu samu kudi
ke ba mu kudi
mu sai sabon corona
kutumar buru ubani akwai matsala